Uzenzani manje
lo shay moto izwakala kuthi ngifikile shay ishaye kadini umsaba shaye bantu balamashu ngiyanibikelela hey vula isicapha la vula isicapha ngiyanibikelela bantu balamashu usefikile upope
upope
yep
bantu balamashu Ngithiyekani kuba ziphukuphuku. Nisontele emapaki angeke nisize ngalutho. Ngiyanimema nonke kusasa esontweni lami. KFC, Khetha ukuthula Family Church. Kusasa ngimeme ngisho uJesu uqobo lwakhe. Nabafundi bakhe ukuthi bazoba nathi enkonzweni. Kuzobe kushukunqithuli iphethwe yimina uArchbishop.
Bathu.